Aya, ginyinge gan professor huko mo ni vice chancellor of Buzzpark University. Awacho kama. Wan kaka jo Buzzpark wasebero president moro mo e Buzzpark nyaka ne gik moro ni corona chakre. Nyaka ne gik moro ni corona chakre wasebero ko wijo wa county government. Ko wuke corona, ni wabedo gi moro kani ya proceed. A proceed no biro. Ne wawinjo wach county government magik mane giwacho ne watimo duto. Nitiere kuonde mane waloke ala mano ng'iswa ni mondo waaye. Ne waaye nikech chal ka gima ne ipando wa jo Buzzpark. To kamano noserumo, free cities noserumo. Ang'o matimore mamiyo ok wanyal duogo kuonde wa mag ohala kama kawaida? Ichuno wa gi gimoro no Uhuru Business Market mwalo chien ka. Kacha kar jo ohala ok en kar pango matoka.
Mano.
To kupo ni en kar pango matoka, ni en kar jo ohala nyaka mag pango matoka. Giwe chuno wagoro nikech udi man kanyo be ne ok imiyo jo ohala. Magu ne ute gi giwegi gi, gimany yo moro ma gimiyo kanyo ohala ma kanyo dhi goro mbele. Maloyo chuno wa kaka Buzzpark. Wach ma wacho ma dhi ne county government ne abala wanga en ma. Wajo Buzzpark we kawo advantage marwa nikech wanyalo bet piny wago kodi maka wawuoyo kodi. We kawo advantage marwa ni mondo abala wanga dwano pang Buzzpark ka ng'ama pango bwende mane goro ni butno ka butno ka. Wawacho ni chakre kawuono, osuru mora mora mibiro gole Buzzpark, jo ala mora mora mibiro gole osuru. Wawacho ni onge, nyaka bala wanga, beri koto Buzzpark piny, mawugi jo Buzzpark, mangiswa kaka wanyalo timo, wanbe nyaka wawacho kaka wanyalo timo. Yukuru wangi mateko duwa Buzzpark kani yeri, masani kidoke on. Keto moge mesa chalo repo rao yukuru wa. Makupuni ma wangoro matini bidu wano timu wa kama. Osuru mibiro gole Buzzpark onge nyaka wabed piny mwa wuo mwa winjre. Kamano kuzo kamano.
Kamano.